mukenyezi si byiza ko akora ibikorwa biruhije ni byiza yuko akora ibikorwa bitaruhije mugabe iyo tuvuze uko abakenyezi menshi baca bagibe binebwe iyo rero ubaye ikinebwe twabivuze tugitangura uburi kurarema umwana w'ikinebwe nyene ni byiza rero ko ugira ico bitwa equilibre ntukore ibikorwa biruhisha cyane kandi ntubikinebwe ubikore uri hagati na hagati uzura ko ruruhuka uzuri yibuka ntufata ingendo nkubu nkakarora mu Kenya uzamva afite inda y'imbere ya meza 3 canke ya meza 3 ngo aduze mu rubanda mu rumonge byo kuri sivyiza birashobora gukura mwinda canke ngo agiye muri sport nkakarorero ngo araduze ngo inyamutenderi ari Bujumbura bari urageguza uragira bukebuko kagabanya hamukagira equilibre kugira ngo imbanye yawe imere neza urakora ibikorwa mugabo kandi ntwiruhishe ngabo kandi ntubikinebwe abakenyezi nibamenye ko ari abantu bazana ubuzima kwisi impanura n'abantu bashira imbere cyane gusenga bakibagira gukoresha ubwenge nibashire mu bwenge nibaje kwa muganga bakurikirana impanuro za muganga nibakoresha ama examen yose tuba twabatumye nibagarukana inyishu kuko hari n'abakenyezi bava muri laboratoire ya ama examen katoyazana hageze kubyara ku munsi wo kubyara tukadusanga afite amaraso adakwiye hama abagabo nimumenye ko mukunda abakenyezi banyu nimumenye ko ari mwe muzokwitwa abapapa kwanza babakunda kuvuga ko nabana ngo batangura kuvuga papa imbere yuko avuga mama abagabo rero iryo niteka nabo baronse ryo gushigikira umukenyezi muri uko kuzana ubuzima